teka Kwae natika makamba ngati sosa mfeka Ena mwai woku nyoza zatu soko ndeka Utenga mpando waifel masuma onkeka Chikondi ndia wili nobe in the bush about it Pali kuma we can always find a way around it Zodi yes and is ambiri mbiri siza boza Kuma ndi chikondi champambu ndi ziwandi kosa Meboya kuntoka ya mfula Bosa dutiga ambu ya zalambula Omwe wina wala kweza zaya mkula Kukulubilika kusonyeza chula Chikondi chobanda chikulubilo Si chilimba, chili zero Chikondi chisakare chari zero Ndiguzi watikoza
Bela Wajikondi siti sintangati chabudia Zotega kukala mbilana Mami Chikondi jeni jeni jimatelo
Jika tiada